Masanati makala donse kucheza mubitilila kwenyumba ndiko yenda kulikonse ili ndibanja enasilila nanga bwanji no abe ndivala mpasha yelesesa kamba kazi nchito zako be vamama iwe vakute mwesiesia kuti iwe uye mka mwana Nanga why, inu abe Kugwela tumukuma gwela Kusa chesa, kusa tutikila Nanga bwanji dele inu masanzika Kumapita kundisi yandeka Lelo gwele kuza kazikika Inenda topa kukarandeka Pamwana kazi uyu inena kolwa Kunde upando ndilesa Inendale pela kuhubeza ntima Kambeta aka kanditengela Inesendinga lole kukakumudisa Poti ndikanga kama ndifisa Asanja beze kutilelo zateka Pasangi mbwenu kuti iwe natola Akwanu tsono akapoke lobola Zima tele, nazitele Baby wanga ndizoteka Baby Kuzacheza kuzatutikila Nanga bwanji dere inu masanzika Kumapita kundisi yandeka Lelo wele kuzakazikika Inenda topa kukarandeka Kumabwela, kusa chesa, kusa tutikila Nanga bwanji dere inu masanzika Kumapita kundisi yandeka Lelo wele kuza kazikika Inenda topa kukarandeka Kumabwela, kusa chesa, kusa tutikila